sababu mwenye inachereme yechichoma. Hey! Dari malabala katara beshana gada. Okay, mbu.
Thank you. Thank you. hakina nakama